So ndifuna uhlale kakuhle uzoziva wena urileksile, uvale amehlo akho. Xa uredi ndifuna ubhrithe in ngempumlo, 2, 3, 4. Ubhrithe out ngomlomo, 2, 3, 4. Uphinde ubhrithe in ngempumlo, 2, 3, 4. Out ngomlomo, 2, 3, 4. Phinde ubhrithe in ngempumlo, 2, 3, 4. Out ngomlomo, 2, 3, 4. Okokugqibela, in, 2, 3, 4. And out, 2, 3, 4. Ndifuna ucinge okanye umamele umzimba wakho uba ufila njani ngoku. Ungazisokolisi uba ufila kakubi nakakuhle. Ungastresi ngaloo nto. Ndifuna ukhumbule xa uphinde wanento oyicingayo ekwenza uba ube nenerves okanye ube ne-stress, ukhumbule uzowenze u-breathing in and out. Naxa ufuna ukhama down, wenze i-breathing in and out. Ufundise ifemeli yakho neetshomi zakho u-breathing in and out. And then ukhumbule uhlale ubhananas.